Yo ni Bahati tena mtoto wa mama Eastlands most beloved the ghetto president Mtaani wananiita mtoto wa Diana na unatazama Rangers TV. Yo